Kua mate te ika a whiro whakamutunga no Tūhoe o te 28. Ko ia hoki tētahi o te tokorua whakamutunga o Kamupene B. Ko rua toki te kāingo o Haare Te Nuku Raatana, a he rawe ia ki te whakatangi piano. He ai ki ngā kōrero nāna no ia iako ki te whakatangi piano, nōna i te pakanga.
Hau eno te mea ana ko kore kau ngā hua hai hua kōrero. Mwaua, kana kua kuan hoko koe noe ho.
No tērā wiki noa nei i mate ai a te puhi pātara i roto o Rotorua, ko Robert Gillies o Te Arawa te morehu whakamutunga o Kamupene B i nāianei.